ya o la ka letsa wena letsa tsile mona
happy birthday happy birthday
ya o la ka letsa wena letsa tsile mona
happy birthday
ya o la ka letsa wena letsa tsile mona
happy birthday.